Nyama y'umusokoro atafashe imboke agasuru jipe ari kubigudi mama chibudi mama yagize ati fatu mukongozi cumi tumuvuze.